Sithi silungu, how do you eat an elephant? Atho phendula kahle, bite by bite. Okusho ukuthi noma ingankulu kangakanani indlovu, kepha kancane kancane ingagcina phela. Kwasilimaza kakhulu ukufuna ukuqeda indlovu ngomzuzwana noma ubukhulu bayo obukhomba ukuthi kwakusanga sithatha isikhathi ukuthi siqede. Ingcindezi yasixhamazelisa sagcina silahlekelwa yilokho okuncane esase sekufumbetha. Ukube sayifunda le ncwadi yayibhala ihloko esithi nenja yawaqeda ngolimi, nginesiqiniseko nathi ukubekezela kwakungazisaleli impumelelo. U-shortcut esawuthatha ngoba sijahaba phambili awungeke usifake ehlathini ukube salalela ikhehle lathi akuvelwa kanye kanye kungemahlebe embongolo. Ukuba sibabukela ngaphansi la besasingcono kunabo ngezinga lempilo, mhlawumbe ibona babeyosilekelela mhla impilo seyisishaye. Ukube sazehlisa sayibuza indlela kwabaphambili, mhlawumbe babeyositshela ukuthi impumelelo ihambisana negazi lomuntu kuyenzeka ingakulalisi. Mhlawumbe kube savuma, safunda emaphutheni ethu, impilo yayizosenzisa ama-corrections, okanye sinikeze lingithuba lokuqala phansi. Khumbula, phela impilo ayizange yaphuma nemanoma.